Nō reire, kare mā, kia tahuri ake tātou ki ngā tatauranga o te wā, mō te mate karauna. Kāre he tūroro hō o te mate nei I te 12 haora nei. Nō reira, puta noa I te motu I tēnei wā tonu nei, 35 ngā tāngata e pākea ane te mate karauna. Tahi mano whārau whātekau mā whitu kua haumanu ake I te mate nei arā tata ki te 96 ōrau kua puta tīhu I ngā mati hao o taua mate. Nā, kia te tiro ki te motu whānui I aia nei, me te ahua o te mate karauna ki tēnā rohe, te tai tokerau karekau. Iwo tino paira wātu e hoa mārua, te kau mārua tonu ki tāma ki makaurau e kawe ana I te mate karauna. Te moana ātoe, karekau, waiariki karekau, te tai rāwhiti karekau, waikato, ko tahi te tangata kei roto waikato I tēnei wā e pākea ne te mate karauna, tokorima kei roto I te matau a Māui. Te tau I hua te waka, ko tahi kei reira, te tai o Poutini, karekau, waitaha, tokorima noi hō I tēnei wā kei Wainganui I a koutou. Engari ene, o rohe whakamutunga nei, ko tahi noi hō kei Wainganui I a koutou. Nō reira, karekau he tūroro hō o te wā. 35 ngā tūroro puta noi te motu I tēnei wā. Ko tērā te tauranga tahi mano whārau, whātekau mā whitu, kua hau manu ake.
Today there is an increase of 5 in the number of people who have recovered from COVID-19, so that is 96% of all confirmed and probable cases. I'm pleased to say there are no additional deaths to report and we have just one person in hospital, in Middlemore Hospital, and that person does not require ICU care. Yesterday, our laboratories processed a total of 4,882 tests and our grand total now is 238,725 tests processed. I'd like to talk a little bit about the new app, NZ COVID Tracer. So, as you all know, formally launched today, was actually available on the Apple and Google stores from last night and continues to be able to be downloaded from there. It's something like a digital diary that people can use by scanning QR codes at locations that they visit. And those QR codes are based on the nationally used New Zealand business number. And just so people know what a QR code looks like, I have one here. That is a QR or quick response code. Many people will be familiar with them, but in case you're not, that's a QR code.
So tomorrow we take a cautious step forward with bars and clubs being able to open, but with strict level 2 restrictions around being seated and being separated in place in order to ensure that we stay safe. However, I know many people want to return to normal as soon and as safely as we can. And of course, that's everyone's intention. So as we progress through level 2, we plan to regularly adjust our settings to allow more activity when the data says it's safe. The first settings check-in will come on Monday, when Cabinet will consider increasing the size of gatherings. Currently, this sits at 10. If the data leading up to Monday continues its positive run, we will have more confidence to lift the size of gatherings. And very importantly, that does apply to things like church services.